Excuse me, Kama. Don't you dare judge my friends. Yani, wife amejifungua mtoto wako only 2 months. Na wewe unatisa kutesa.
Malaika, nakupenda malaika.
Madam V.
Yes, boss.
I want you out of that office. Maximum 20 seconds.
What?
Ni nini wewe utaka?
Ni nini wewe utaka?